ukuhlanganisa brand rules ngerap namangeke yekushuna hambe.
Mbolele mhlobani bangelele igama lami ngudoda waphumela mawukhona ku-Instagram, ngicela ungilandele @king_ angabi likhalelwe ngamasongo kasigonyela lagcina stock since station samaphoyisa se-Olandi iphoyisa elisolwa ngokuthi belidla amanzi amphonjwana elihudeleli igama lamaphoyisa phansi. Leli phoyisa uConstable George Chilwane uvele kumfanekiso we-video dance esiqhathulule enkundleni yezemidlalo kade kunemesh phakathi kweqembu le-Orlando Pirates kanye ne-Mamelodi Sundowns. Ayikudedele le video ungathi uzwe ngami. Kuvele imbiko yokuthi Chilwane bengamela besenkundleni yezemidlalo egqoka umfaniswano wamaphoyisa njengoba kade engasebenzi ngalolu suku. UChilwane usebenzele station samaphoyisa e-High Speed North kanti ubekuyicala lokudla mphonjwana kanye nokungena-ke ngokungekho semthethweni enkundleni yezemidlalo. Imbiko ihlongoza ukuthi idokotela icala lithi uChilwane kwakumele ukuthi kabe semsebenzini ngalolu suku, kepha-ke wajikiswa ngenxa yokuthi wayecwile ey'nkambeni ezikaFaro kanti walibangisa-ke Orlando Stadium eyobuka imeshe eyayiphakathi kwe-Orlando Pirates kanye ne-Sundowns eqoka umfaniswane wamaphoyisa. Mina ngalokwenza ofisa ukwazi ukuthi lithini uvulo wakho mayelana ke nalo lolu daba kwi-comment section. Ungakhohlwa ukugcina like button ne-subscribe button, ungilandele ku-Instagram @king_ngabi. From me usumdakadaka ngithi ba sengihembe.